umwara baragoye utangwa na umutima cyangwa ufise umutima wihangana ntago mushobora kubana n'umuntu akantu kariko kose atuma wewe ni ibintu niboneye kandi byakurutse kuri jewe je narakora nkacunga umubibi waho nzira muringaniza nkamambika amapamperis
intambamye benshi bakunze guhurira nazo hariya niza
impambamye hariya gutukwa kurungika amafaranga hino ugasanga bakoresheje ukundi kuntu
abantu bino bakaguhemukira abo barawize yino
kazi kuva gukorera umuntu joro umuntu arari n'imyaka arumaze ukacusanga nk'akarorero wakuguriye nk'inzu itubatse kushaka kwabakubakira ukuntu washyira ugasanga
ushemeye
ni amuza umva bifuza gusubira bitagikunda cyumva ngo naka yamazindwi ngo yasubiye ngo ameza ngahe kubera iki yarabye ko bimwe yakora bidashemeje cyumva yateka nisubira rero nta mutahenzanye na kintu oya ku mafaranga ntibandenganya ahubwo ikintu bandenganya ko ntibashaka ko ndyama basha kunwanya wose ngo umbe ndi ku rwo rukecuru yarashaka kwibonana gafata ikintu no vuga no zibagira no mwarawe yaramba baje ko naho nyene kuko sinovuga mwaka yaramba baje cyane kuko nicho nanagiye nicho niyemeje ego numunsi iyo nonye yarakura papel sayita nka ngaho ndiko ndateka sinda ntabimenye mabuje nabagiye kumuraba yo mucumba asanga ya papel sayita yengaho mukuma magara amagaranyishavu ahita ngiye mucumba kuraba ibyo yawo nonye aca biyora bintako
akoze mu ibarabara bitandukaniye namwe bwe mukorera mu mazu
bo mwibarabara bafise umwidegembye ashaka kuja mu nzu umuntu yamufata nabakacayisura muhira kwanza haba hamu mubozi wundaje kamutora akagenda akabandanya kazi kiwe ego
afite abari we yigenga
ego abari we yigenga
amamwebwe mukorera mu mazu
ye muri kontra gukora muri kontra nuba wigenga nta jambo ubufise
ni vy'uburozi ngo murakunze kubibona cyane
agacana ibintu utamenyeye
aho aba byari bimeze gute
je wao narimba ho nyene
umukundira iki mugabo wa
mugabo wa ndamukunda ko yihangana na mwana nasanze rabye mugahinga kandi ntakosa rimba bazankoreye ego rashikuri hari ya mugashwana ukumva ngo umugabo ndamubonye ari kumwe na runaka ndamubonye mukabare runaka cyangwa ari ari kumwe n'umukobwa runaka byo nkiri muto
imyaka 9 Ega wewe watanguye gukora akazi vyo kurera abana hakiri kare
ku ishuri cyo ndabiva ngo nimweze mu gatandatu
yego ariko urumva
nyihakanye
ebya yo mushingana ntigeza kwihakana
oya ntigeza nyihakana akinterinda muyibara shatse kuzana ibintu nyene arasaba ikigo ngo baramwanyira mushingana mu stade navuga ati baragufunga
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor, this is Tip Media, chain of progress for this industry of Abuja Flavor. Check out my kurushima kibazanira bishambuka muri industry ya Abuja Flavor. Nuko tumwe tubikora rikatuze dukingurikirimana, hamaduse dukingurikira nabwo bakunzi ba Step Media, kabiri gatano indwi. Wherever you are, ndakunda cyane kandi big up sana kuri support ya mutwereka. Birarushika cyane ku mutima, bituma tugira courage na cyane kurondera ibiganiro byinshi bige bitandukanye mu bintu bige byinshi bige bitandukanye cyane cyane mu byo nyima mwifuza kumenya. Ndakubwira ati turi muri 2023, je kubwanje narashimye imana vraiment muri 2022 haba ku byiza abantu ku bibi byabo byaranshikiye mbega ese kuri wewe byagenze gute muri 2022 je kubwanje ndashima imana uko byo byaragonze kose uko byose biba ku mugambi wawe kandi iteze na neza cyane muri 2023 ko bizogenda neza cyane kuko iyo wanavuye ndahazi gusa niko ndaja naho nzi ari ku cyondo cyose ndazi ku imana yateguye kandi ni heza cyane kubwe wawe bimeze gute rero yes ndakubwira ati rero kuri mwe kuna Beni behind the camera ni sike professional ariko arabikora neza cyane hama umutumire wanje witeka benshi ndazi kubasanzwe mwegere ndazi baramuzi ariko wasanzwe kurikirana YouTube genda kuri YouTube mukurikirane yitwa Joseline Kubwimana kubwo Joseline Kubwimana kandi ukija ko nyene directement ucishike ukore subscribe kuko numukozi w'Imana abikora neza cyane asanzwe agira indirimbo nyinshi zigatandukanye za gospel afite indirimbo ariko gushira ko ni Humura by Joseline nyene Kubwimana imaze ko 2 semaines ariko amatwonsumira nuko hari ibindi bikorwa byinshi bigiye gukurikira kandi abana bidahagaritse urumva bisigura ke rero bishasha ni byinshi ipfu kugira subscribe kugira ngo uzobe mu bambere mu kubihabwa reka tumwe umwanya Joseline baramutse kandi aza kutubwira byinshi cyane ari muri bamwe kumbere bitanze kandi bashimye bavuga ati rega je shoguma mbitse amaboko mu mfuko reka nje gukora reka nje hanze y'igihugu kujya kurondera ubuzima hama ngaruke mu Burundi ntizimira igihugu canje mbega bibaza ko yari mu gihugu cyane mbega bibaza ko ubuzima yarasanzwe abaye mu hariya yaramaze mu buzima bumeze gute reka nza kutubwira byinshi kuko mutumwe umwanya baramutse hanyuma cyo twinjira neza neza cyane mu kiganiro Joseline bite
ni sawa
ya zanit
turashima
wari wibagiye ko nza kugwi jam
oya ndabizi kuri yuma
navuze byinshi
oya tigezwa kuramutsa kwanza abantu hama ukabindi mu nyuma
yego amfite kwera ifoko tubaramutse kandi bamenye ibyo tugira dukore kandi bavyumva sibyo none
yego
nabinze neza rero
yego turashimye
ndababwire Joseline yavuye mana yanje umuntu atazi Joseline yavuye vuba kweri reka ndamubwire Joseline asanzwe ava imuci bitoki cyarugomba ubu unye yaje ngahi bujumbura kubwa bwe gwakunze wa Step Media uziko vrema igikorwa yakoze ari ciza andika muri commentaire ati Joseline imana igweza gerekane na gize subscribe iyo commentaire da ikeneye Jose
sa
je kubganje ndagushimire kandi
murakoze cyane naje ndabashimiye
courage wagize si bose bayigira
yego
siko none
yego
mais entre temps ibintu bikugenda gute kuri Joseline kuri no munsi
Jo musi bigenda neza bintangorane sine doga nabewe neza yego
imirimo yihu haraho nayo
iragenda neza cyane sindi ko ndi doga yego ari kubarankurikirana ndabona kandi barabyishimiye yego
bikugendera gute mugiyuzi kurakora ibintu kazamva abantu bakora byishimira
ndumva nezerewe cyane umva umenganye ne bantintege nkabikomeza yego nkavuga ati naho bigoye nabibandanye navyo guhagarika yego
cyacimvira cyo kubihagarika we nikiraza mu mutwe
oya nari kihari mu mutwe
eh wo mugisengera nikizeze
ndabisengera cyane nabandi ahubwo akomeze kunsengera bibandaye
eh tubakomeze tudugane step by step tujya kuzindi ntambwe sibyo none aho twari muri 2022 tujye muri 2023 haza beheza cyane
tumeregwe neza tumeregwe neza cyane
ariko Jose ndi umuntu acyifuza ati mbega Jose ko tubona YouTube yawe ari nshasha kandi tubona yuko na subscribe ari nyinshi mbega Jose rini yo yarabitanguye ryari kugira nuvuga umuhamagaro wo gukorera imana bice muri gospel
umuhamagaro wo gukorera imana nakifuje kuva kera nkiri umwana
kuvukira umwana w'imyaka ingahe
guhera mu myaka 78 gucyo naza fondo turirimbo twabana kuri zijya mari byaje zibazabaye tukagenda gutambira abageni ku rushengero tukaririmba nkumva rero nza numva bakamikazi bakina bijya bikino byo ku radio nkumva n'uturirimbo twiwe byaciye binyohera cyane nkaza nanjye umenga nk'icongira nkanaka nkumva umuririmbyi nanjye cyangwa umuririmbyi akaririmba imbere nkumva umenga nanjye icoshikana imbere kuririmba binza nk'uko nyene narigeze no kuronka amahera biranka cyafata imigambi yo kujya kurondera rero ndavuga ati Imana ikizondosa cyose nzoyashyira mu gikorwa cyayo Imana yarabikoze kandi nanjye narabikoze
tunasema amen sasa amen Alleluia. Visa. Yes, ariko kurundi ruhande turi kuri muziki kwanza ku bikorwa by'iwabo. Abantu bagende bagire subscribe kuri Joseline.
Bagende bashigikire no kuri
Joseline nde?
Joseline kubw'Imana.
Kubw'Imana. Bagire subscribe kuri Joseline kubw'Imana hanyuma
ego. Abandi bagenzi babatandukanye.
Ego.
Bameze kugaragaza nanjye ibikorwa by'iwanje.
Barabe kuri commentaire ringaho nyina Step Media ari commentaire nza gushira ku ngaho. Mugire subscribe nza kugati kati wifuza kuri kana ibikorwa by'iwe cha kuri yo link ringaho hasi nyina. Ariko ndakubwira ati
ndayikeneye mugabo kandi ni
wawe inagize subscribe kera yabaye kera yabaye ndugira ukibazo cyo vraiment tukibonana tunakivugana ijwi kiba cyakozwe yes ariko kuri ruhande Jose umuntu ashifuza kumenya imbega ugeze ku ndirimbo zingahe
ndicyari ku ndirimbo zibiri ariko ndicyazi ifise kubera uburyo nzoza ndasohora imwe uyu mwaka ndashaka gusuramo indirimbo 10 gushika mu kwi 10 buri kwezi nzoza ndare kuri mwimwe
indirimbo imwe
yego
uwo kubwa ubona kuzobishobora gutega Jose ko tuzi ko vyigoye zo gusohora indirimbo
nzoza ndasaba abonwanyi bawe nyende bagakora n'intege nabo ba
bagira subscribe ku bwinshi baguterera nta isoro soro igura rigiye
kuba bizoguma bibandaye
habijana haba 50 tuzo yakira
yego turyakira ariko igogwa cy'Imana girene bandaye
gikore kandi abantu bamenye kuri kw'Imana bagume bakumenya yes ariko kuri ndi ruhande wifuza kuri kana ikoga vyiwe nakugenda kuri YouTube yiwe ni Joseline kubw'Imana sibyo none bagire subscribe hanyuma ucigaruka renyereza mu kiganiro kuri ndi ruhande umuntu acyifuza kusimbe mbega Joseline aramaze kubikora mbega indirimbo ziwe zanzwe zifite amasanamu nizinga
ni imwe niriko humura ariko
izikurikira zaba zifite amasanamu nazo nyene
ni nazo nyene zaba zifite amasanamu ariko
ndoza
manza gusohora audio ndose uburyo nshashira ko na video
byose
nibukebuke
kabisa guys ndakubwira ati rero Jose yatubwiye ati narigeze kuba mfite uburyo ariko mu nyoma biranka camitamwo kuja kuyinvestisa nja kurondera mbegweza ko Joseline yagiye kurondera hehe
Nanagiye muri Saudi.
Muri Saudi. Ya
bisaudite.
Uragiye muri Saudi. Hari ryari?
Namaze imyaka 2 n'igice.
2 n'igice. Bisigura ko agiye muri 2020.
Yego.
2022.
Yagiye kurora icyitera.
Umva corona te 2019 ariko wacu ugenda 20. Kijya gari ko yari shushe 20. Warumaze ukwezi.
Yego.
Warumaze kugenda.
Eh.
Warugiye kurondera ubuzima. Nkuko abandi basanzwe baburondera. ubuzima bwaraboneze gaje Jose
ndashimira imana sino kwidoga
nukuri we buriyo
buriyo sino kwidoga ku muntu ari afise umutima zicamujanye ntago yo kwidoga yego
zerakunze rero
zerakunze ko narinzi kinjanye yego
tunasema amen
amen
tunasema haleluya
amen kabisa
kabisa atere Jose yaragiye muri Saudiya aje kurondera ubuzima ariko Jose yakubwira ati sinashime ku buzima naronse ko nari kugumiza hariya nashimye kubuzana mu gihugu canje camavuga kugira ngo nteze imbere igihugu canje wakoze ikogwa ciza cane Jose kuko ndi benshi bace bagumayo umutima ufise niba kiba ufise ibyo none Jose tugushimire cyane uwo mutima ufise uko ufasha nabandi siko none ariko kurundi ruhande umuntu acyifuza kimbega ndazi ubuzima bwa hariya umuntu acyifuza kumenya ko ni benshi bavuga ko byinshi bigiye bitandukanye nkabo wagiye yo urafise nk'ikintu wahize cyangwa nk'ikintu wo dushira nko kumayange mbati mbega vyari bimeze gute
Jewe narize ikintu cy'ambere narize kubana n'abantu.
Aha.
Ego kuko umwara baragoye utangwa na umutima cyangwa ufise umutima wihangana ntago mushobora kubana. N'umuntu akantu kare ko kose atuma wewe. Umva dashize imbere yo kwihangana no gusenga ntago mubana. Ego jewe nk'ahantu naba kukaroroka iwanje. Ni ibintu niboneye kandi byakuretse kuri jewe. Je narakora nkacunga umubibi waho ndira muringaniza nkamambika amapampersi nkakura n'ubuzi bwo mu nzu ariko ibyo byose narabyihangana ko narinzi kinjanye nico ndiko ndarondera kuri kazoza kiwanje n'abana banje yego nitirambe cy'igihugu yego
n'acane cyane
yego
na nivyo vyiza cyane kandi nawe twizere ko wavyitwayemo neza hari
nari bi narabyitwayemo neza
kuko yero kuvyitwaramo nabi ntari ko wagarutse ngaha muri imyaka ibiri
mbanyiriyo nyene cyane naraje nyigiranye n'ibindi bintu nyene bida
Kani wale kukuru kura kwenye ndiri mboza mashini.
Oya, nago na jono vija mwakani mafisonde mutima.
Yes, Jose, lea kubigela tirero misawa kumutiba kuihangana kuko umwarabu aragoye.
Ego.
Kani kini nacho uri mu gihugu kitari ciwawe bisoza kwitwa arabu gufise ibyo none
cyane gose
kandi biragoye
kandi sikuvuga ngo nabari mu barabo gusa umuntu wese ari mu gihugu gitandukanye
ari mu mahanga
abari mu mahanga ntago abagiye gukina abagiye gukora yego
ati rero twibwe tubifata minenegwe tuba tuziko mugiye gufitina tubitahure yuko mba mugiye gukora
batugiye gukora kuko n'ahantu utabona n'umuntu numwe wiwanyu sahantu wicera ngo uri kuradandaza ngo namahera yiwawe n'ibiki uburi gukorera umuntu umva ari uwo muntu kumuko udafise kwihangana kazamba nk'umuntu ngo mpiki wambwiye ati nta kuntu gashanga gutwara inzigo mutahura arashobora gukora amezi atatane bataramuhema kandi yarakwemera afise n'umutima wo kuguhereza ariko bikanka
amezi atatu
ehe urashobora gukora amezi abiri atatu kenshi bara bamwe barabivamwo ugasanga uhakuri amezi atatane ataraguhema bikunaniye kwihangana ucuva mu yonzu ukajya mu gipolisi ugasaba handi akazi bikagenda neza
amezi atatu nyine agahera ata amafaranga ariko
aragwa no mu yonzu atayaguhembye
nukuri ku Imana akakurenganya muri ubwo buryo mana yangirika
ugira Imana
uvugira
mu gipolisi bakayaguhereza utamushaka kumusubira ko kandi kazi ukabanda
ariko ku muntu uvuga mu bisanzwe biragenda neza bakurangiye handi hantu usanga biko bigenda neza
yego bakurangiye handi hantu aho nyine ugasanga ni neza urakora ntaribi yego gusa ntabyo nzi nka we nagumye aho nyene naho natangiriye naho nyene kandi natashe neza n'ubari cipfuza ko nosubirayo nari binkure
eh abo babibi wari waramiye hariya nkuri kwima arumva ko bari bagize amahigo bakaruma n'umwana mwiza atumika
sinigeze mvuga ngo ndagiye mu ibinibi naho nyene yamaranuka ndagenda mu cumba canje nkasenga nkarira byahera nkiyanagura ngasuka mukazi
eh barakomera ugasenga kandi mute mudahuza kudini
oya uragenda ukisenga none ngombwa cubereka kuri kurase
oya Koma twansumira ko numva yikugiye hariya ni dini bace bari guhinduza.
Ndivana no mu boss je nkaje ntacu bangize nkabijya byo kwijitandira je sinigitandira. Namba dusamba udutambaranye tujya dusanzwe. Yego
kandi nari.
None ntuzi ko usanga beshi bari mu magrupu atandukanye. Beshi barasengera mu magrupu rero nubwira ngo abayasohotse se abari mu nzu. Araririmbira mu yo nzu agasengera mu nzu. Aba boss rero ni cyo kimwe ni nkuko nyine mu Burundi kandi bose sikimwe.
Kabisa ariko kuri ndu ruhande ibintu byagenze neza cyane kuri Joseline.
Yego je sino kwidoga n'ukuri.
Yego kuri Jose byagenze neza cyane ariko kuri ndu ruhande ari abandi byagenze nabi.
Yego hari abagenda bakahurira amagogwa basanga amazi y'ukwezi babaturutumza cyangwa kabantu umwaka nuko nyene kugiruha ubura kandi ukarondera ubura cyangwa uri hari ugaha mu Burundi bakakugirira amakosa wagira uko atishaka guta wabaza ati fisiki ni kati ntacho tubandanya uguma yugakora uhe urondera ko niwota nuko beshire bahombe
ariko intambamye benshi bakunze guhurira nazo hariya nizaha
impamba myari ya gutukwa kurungika amafaranga hino ugasanga bakoresheje ukundi kuntu
abantu bino bakaguhemukira abo warawize yino
bakaguhemukira kandi warakoze warugasanga amafaranga waru yafisa ariko nta yahari
yego ugasanga nk'umuntu wari wize ino mu Burundi dufate nk'amusaza wa cyangwa uvuga umufiance wa umugabo wawe ugasanga urayamurungikiye kumbe afisi yindi migambi ariko arayikoza ino
imigambi yiwe ariko yikorera wewe wagira ubaze nk'abantu umuntu akakwibira ibanga ati nta kigenda
yo
naho karaba kuvayo utahe ntacyo cyemerwa kugumayo ukabandanya akazi hamba imana igutete kugatambwa siwa mbigwe wanyu
mbego kuri ku Rwanda gwe byagenze gutora no sumwizigirwa urungikira buryo ino
je ntangorane no kuri barankoreye neza uko babinyeka kuri telefone ko nabisanze ego abana nabasanze bakomeye n'umujyango bose nta numwe nasa no vuga ngo narataye ko ngo ipfane ngo ntiyankore ivyo namubwiye oya
mbega ndi yabikira mahera Jose gabasha ubujyo bwiwe ndi yabumushira uwo mwizigigo yagize cyo uwo mutima wo kugira ubwizigigo
mwene wacu n'uwo wanje
mwene wanyu mugabo wawe
barakorana bose bakumvika umwamvuze ati kora iki bakumva mvuze ibitagendeka bakora ibyiwabo ati twayakoresheje ibi kandi babinyeretse nasanga mbere basumbije ubwenge ku byo nabuze ko gera bashaka kuvuga ikintu kiraha n'abakora umenga uko babona mu Burundi ntibashaka kwinkorera kibankore ikintu kizima
kabisa
bavuga ati twayakoresheje ibi nyene nyidoga ariko nasanze ibintu bankore ari byiza cyane
abo bantu nabashinga nawe imana ibahezagire cyane amen amen ibasumbirije yo ku bwenge bwinshi bisumbirije ibyo bakugira babigirire n'abandi bavyigishe n'abandi babikore
n'abandi bariko barakorera abandi bakorera ibintu bizima kubujya zovariya atazoza yiyumvira ikintu urazi kuva gukorera umuntu amajoro umuntu arari n'imyaka arumaze ukacusanga nk'akarorero bakuguriye nk'inzu bitubatse kushaka kwabakubakira ukuntu washyira ugasanga
ntishemeye
niba muzamva bifuza gusubira bitagikunda zamva ngo naka yamaze indwi ngo yasubiye ngo ameza angahe kubera iki yarabye ko bimwe yakora bidashemeje cyumva ateka nisubira rero nta mutahenzanye nta kintu cyumva agatima ko gusubira yo rero
Jace uri kurumva yuko mufisi n'abamyinshi zigenwe ndamuhura nazo ariko kurindi ruhande ndakwibutsa yuko ja kuri YouTube urabe igikorwa cya Joseline ndiyo kubgayo sivyo ndiyo kubgayo ugire subscribe kubgimana sorry Joseline kubgimana mugire subscribe kuri indirimbo yiwe shasha afise yagiye kufaza imeze ko dos men ariko very soon turabwa ikindi gikorwa yes turabandanya ni naye yacu ramfite ni nk'appetite monyaje ariko aratubera afite atubwira kubuzima ari yasanzwe yabaye mu kurumva yuko Imana yaramuhaye inkomezi zo gukora hama bigiye yaronse acabizana mu mashimwe ati burya nabiguhereje kugira ngo uzunkorere abantu babone yuko jewe kubganje ndabakunda kandi mwese ndabakunda kandi Imana ari umuvyeyi sivyo none yes ariko turasubira inyuma kubwira ati inkuru y'umwana isubira inyuma Joseline yes ati rero Joseline arashitseyo biragenze neza arashitse aho washike niwe wavuyiriyeho nibigeze uhindura umuhana
sinigeze mpindura ndagumya aho nyene
watubwiye ati rero waramira novuga abakecuru
hari umukecuru n'umukazana wiwe umukazana wiwe yari yarabyaye abakobwa abakobwa nabo barabyaye
ntibabana n'abagabo babo
oya nacunze abuzukuruza buyo nawe nkamucunga nk'akazi ko mu
nta mugabo yataha mu rugo rugo
oya harimo boss nyene nyina wiyo mukecuru nyene yego
yari umutama cyane cyane
yari umutama ariko ntiyari umutama bya cyane
bari mu myaka 50 cyangwa 60
gusa ntiyakunda cyane ko baba bafise abagore bane babiri bari baba mu pango umwe inzu zari za etage ego abandi bari yabasize mu yindi placera nyina etage
mu byakugoye hariya nta gihari cyangwa byose bimeze neza cyane
kintu cyangura
niko tari gutukwa gusa
gutukwa ntabwo navuga ngo naratuze cyane
kurenganya kuvya amafaranga
oya ku mafaranga ntibandenganya ahubwo ikintu bandenganya ko ntibashaka ko ndyama basha kunwanya wose ngo umbe ndi kurwo rukecuru yarashaka kwibonana gafata ikintu navuga ntazibagira no mwarawe yaramba baje ko naho nyene kuko sinovuga mwa cyaramba baje cyane kuko nico nanagiye nico niyemeje ego numunsi iyo nonye yarakura papesa itanga ngaho ndi kunateka sinda ntabimenye mabuja na wagiye kumuraba yo mucumba asanga ya papesa yahitaye ngaho mukuma magara amagaranye shavu ahita ngiye mucumba kuraba ibyo yawo nonye aca biyora bintako ico nico kintu novuga cyandi jije na nubu ndacibutse puma fukama nkasenga ati warakoze mana yego warandinze igihe ntabona mama na umuntu umwe nabona ariko imana yarahabaye yego kuko iyo mba umuntu w'ishavu Tacha tuguaniraho nyene kwa ari umukenya nyene yari yaje aje gucunga umukecuru aramunanira baravyiho bagwanye no gufungwa arafunga
umukenya
ego bongera abantu kuri wa mukecuru nyene eh harageze nige banzana yakumutama uyo nyene baba babiri ariko bamaze kuba bari naciye nanje nigumura mu butahasa ngo natashe neza bya cyane kuko nahagaritse akazi bamaze kuba babiri n'akazi ko mu nzu nkabona umenga ntabyo no kwishoboza cyo ndabisaba ndataha ariko ngutaha byaciye kure narinze gusaba umuntu mu gipolisi arabimvugira
hariya nyene biragenda neza Imana iragufasha urataha yes urumva yuko ubuzima bwari abutoroshe na niyo mpamvu iyo urinzi ronsa bakakwizera umuntu akakuringira ku buryo bwiwe kugira ngo abashe gukora imigambi yiwe hano mu gihugu cyo cy'amavuko bisaba yuko umubera wa muntu mwiza nyine aba yakwizeye kuko abagufise mu mutwe aba yifuza yuko wewe nyine uri mu mutwe yuko umufasha kuri ibyo bintu na niyo mpamvu benshi barakunze guta kubahimukira tukabasaba rero yuko uwo mutima boto ugira abwo bugira umutima kubafasha na cyane cyane kubatera intege no kubahafa sivyo none negajoze
eh bakabakorera ibyo bipfuza
eh kurumva yuko mamu
ngaba kamanza kumva ico kintu yipfuje ko gifise
intumbero nziza kizo muteza imbere kabisa bamuhanure neza
yaguhaye ukamukorera ikintu atakubyari ico kintu kiba gifise intumbero nziza arashobora kuza akavuga ati yamahera nakubwira nkorere iki kiri ashobora ati kijya kintu nari narawambiye nabonye atacyo vamwe nagukoreye iki kiza ndabakaryoherwa
yego mu bagenzi bawe iyo bayaragize kugikora hariya muravugana mu bagenzi bawe bo bayaragize ikibazo kera canke ubu cyuba cyarakubabaje yari yabaye iki byari byagenze gute
hari umugenzi yari arungikiye abi wabamahera amazi umwaka bakamubwira ngo ariko aramuturisha amatafari ibintu byinshi yarinza ajya mwibarabara gukora mwibarabara bivanye nuko aho yakora batumvikana
hariya nyene
yego bakuba bashwana bakaca yipfuza gutaha ndabwira to ya ntiwota kumva byagenze uko tumugenda mu gipolisi mbere mu kujya mu gipolisi yarahatorotse mu gipolisi acaje gukora mwibarabara bivanye nuko aramaze ukwezi kose nta kintu arika arakora yego byo byarambabaje kubera ko
none akoze mwibarabara bitandukaniye namwe bwe mukorera mu mazu
bo mwibarabara bafise umwidegembye ashaka kuja mu nzu umuntu yamufata n'abakace yisubira muhira kwanza haba hamwe mu bosi wundi aje akamutora akagenda akabandanya akazi kiwe ego
afite abari we yigenga
ego abari we yigenga
amamwebwe mukorera mu mazu
ye muri kontra gukora muri kontra nuba wigenga nta jambo ubufise ego daro rusigi police mu mwanya cyangwa nawe uvuga ati ndi ha inyingo yo kujya nanje kwigenga nje nyene ntago hajya muri kontra ntacu ntajambo hafise
ariko urumva yuko ujya atari muri kontra ntagira ikibazo urumva ntaronka bamuvugira
ngorane nico kibazo cyaho gira uko ukosiga gufata ukacuta bya bindi wipfuje utabirose cyangwa ugakora mu yonzu yiwe nyene ko ro muri barabara taho kuvugira akagucura ku kazi kiwe ntaguhembe zo nizo ngorane rezi haba mu barabara
ariko muri rusangi nkima mu 90% abasanzwe bari hari babayeho neza
ego barabaye hari babayeho neza nabayeho nabi ariko
ku rundi ruhande aba aho nabi wo kwibaza ko babayeho nabi kubwi wabo canke kubwo bafashwe nabi ah umva biragoye cyane mu yaronga mwa yaruhiye no ariko urundi ruhande amatwa dusumira nkwaro nabandi binanirano gasanga mu bosa mufata neza mbwa kubgara yuko asinzwe afise ka kabiri kiwe katamwemerera kamirango kujya mu ibarabara
oya sinzi ibyo ntabyo novugaho byinshi sindabizi n'ukuri ego si cyo nzi cyo benshi hari umuntu ashaka kuva muri kontra bivanye ku ngorana bari karahurana no ngaho muri yo kontra ego ko mwaraburi muri kontra ashaka kufata ukundi kuntu kacha shaka byose wewe kirya abana guteka gucunga nk'inka jewe nkaramva ntiyo ntiyangana ndaje habuze gata ariko umutima ntiwabinkundi
umutima warakubwiye ati Jose ntiharagera
ndi cyarondera byinshi niraje mwibarabara je bakaca bamfata bya bindi narondera sindabyisi ndabirohoza kacha nemera nkashindirira nyine nkaguma yego
kukweze wahe mbanga nimba tari banga Jose
kukweze
ariko mushara waraboneka neza bari mwiza wakoze imigambi yawe uje ngaha Jose
yakubera uruhe bwinshi nagumye ngwara yego
ariko warakoze ibishoboka
narakoze ibishoboka
byose warubatse basi
kubaka narubatse
kuko benshi turazi ko mwirukira mu parcela gamana amatongo abantu muri Saudi barayamaze gusa n'icyumviro ciza ako uburi ibintu mugura gataka kuko gataka ni kabora siko none
sinokwidoga
nokuwe byagenze neza cyane umushinga nawe wawe arakwishimira
aranyishimira cyane kandi nanjye
namukunda aravuga ati je madame wanje byagenze neza cyane umukundira iki umugabo wawe
umugabo wawe ndamukunda ko yihangana na mwana arasanze rabye mu gahinga kandi nakusari babazankore ego rashikuri hariya mu gashwana ukumva ngo umugabo ndamubonye ari kumwe na runaka ndamubonye mu kabare runaka cyanyari ari kumwe n'umukobwa runaka bikakubabaza wamubaza ukumva ngo twego turitera inkuru iravuga ati nzo bitoza ntashye barambwiye ati nuko uri mu bantu biyanganya arimo kwibyukira izinduka ukazikiye mu barabara yatabwije akiryamira kazi kuko nyene baza abantu bakora mu bara bashoferi
yego burya kweri imyaka ibiri kweri yari ihanganye neza the boss
namezi umunani
birakunda tuzumurondera duhicirwa vyagenze gute imyaka ibiri breva
kubeshi sanga byo banire bakarongura cenge niba uri buraka afise umwana mu gahinda
ugarusi wasanze binari sawa
ni sawa ko ntige
Wari kubimenya rero yari kubitanga.
Yacha nguma afata nabangi uruhwa yego gushwana turabakaracha mwenyere gushwana ariko. Nta munsi yo cha ari abacha barenza abacha babana batamunzu kandi abagore babavuye hanze batashye. Bamara amezi atatu twadura duheze cyasubira muri yange so yiye.
None Jose bari kubimenya gutegasha usanze yayisimbiye ukadirisha hari.
Yagiye ntabyo nza ariko byari kumba bazosanga yavyeye mu gahinga. Niho naca mvuga ati yarabikoze ariko nasanze atabyo mugihe namwe nabanzaniye negezwa kwihangana ko ibyo abaye byarabaye.
Sinababonye.
Yego ubuno babazwa n'ico nyiboneye bari ku mugihe nari hariya nabibonye.
Kabisa ntibarakubaze ibyo unyene na nibyo kineye kumenya icyo tubonesha amaso nuko vraiment yari ihanganye imyaka ibiri byarakunze ahubwo nzo murondera kugira ngo naje amicigwa kuko ni benshi cyane abagabo bibananira kwihangana iyo umugore agiye mu mafredo misho ugasanga umugabo yaragiye kwifashisha hariya ku ruhande nyuma y'inzu arafisa kandi gakobwa yavyaje hari inyuma sibyo none ariko wowe urumva yuko yari ihanganye byagenze neza cyane Umaze gihingara guturingaje Jose.
Naje mukwindwa imiramaza ameza ngahe.
Uraburiye we.
Ndaburiye naje kwitariki 10.
Bonani warayiriye.
Narayiriye.
Bonani rero. Nuri nziza.
Yego n'umwaka mushasha.
Dukuri kwibana. Ariko bavuga ati jeje ngora byose rifuko dusangira bonani na mushinga ntwe wanje. Na mugabo wanje.
Nabana.
Yego sha. Abana bakubonyesha ugishika vyagenze
gute. Baranezerewe cyane gusa rimwe nari yanyu bagiye.
Yo.
Zafise amezi ndwe.
Nuri kwimana. Yakumenye.
Gusa kwa kuma yumva ku telefone amaze kwa gushika kwa kindi kwa kumwambwa ati mama araje ko yaraze haba kari kwa bibi wiwe atari kwa mama wiwe ego ariko naze nk'umuteruraka nyikura nyene agasubira kwa mama akanyikura ariko ubu ntari bi
ubu yaramaze kumenya kuri nyina
kandi n'umaze kuri amajuru abi yaci amenyera amaze
arakumva
yamwimenyereza umukate umbura amenyera
oya ari n'ikindi kintu bavyeyi kumbere abantu badukunze kutubwira ngo ari aka audio akumuvyeyi wawe yakuvyaye yigeze kuba konsa iyo kujyamitse uyakujyamise ku ruhande rwe urakamenya ati uni mama sibyo none
yego
naniyo mpamvu vyamworoheye cyane kugira yumve n'urukundo wamwereka wumugaragaza nk'umuvyeyi wiwe nyine
nuko ndamireka ko ndi mama wiwe
yamatembereza kabisa nubu aravuga ati mama wow umwana wa mbere afite imyaka ingahe
jambo nawe cyo kubaza ikibazo
ntumbwire nagahungu
agakobwa
ntumbwire ewe mana yaje ko ntwika
yego kubaza natinye
gafite imyaka ingahe kwa gahe kwa nyuma
arakwije ine
ine uwa mbere nafite imyaka ingahe
ari mu myaka 9 nabyo nkiri muto
imyaka 9 Ega wowe watanguye gukora akazi vyo kurera abana hakiri kare
ku ishuri cyo ndabiva ngo nimweze mu gatandatu
ariko urumva ebya yo mushingana ntigeza kwihakana
oya ntigeza nyihakana
yo baratewe iteka urabishimira imana
ntigeza nyihakana byaragiye mbere muri kwa ba mustade
ebiragenda neza
ngenda kure oya akinterinda muhibara ashatse kuzana ibintu nyene arasaba ikigo ngo baramwanyira mushikana mu stade navuga ati baragufunga mira baraje inama barandeka bara maze mu stade naranga ati ni bamureke azosubira ku ishuri ari cyari umwana yego
wari ufite imyaka inga
nafite 16
ufite imyaka mike yo yarahatswe yo nashimira imana
naje ndabishimira
imana mwedo 18 irafungwa ariko ni kurundi ruhande n'imana yagombye kubikora Jose
yego
sivyo none
Ego
kandi nawe nyina kubira nk'umushinga naye mwiza urumva yuko nawe uri proud n'umubyeyi mugabo reka mugabo wamfata Jose byose biraba natwebwe je mama wanje akora ntiri nkuru kuntu yatwibarutse twese umwana wa mbere yamurunze ku myaka 14 sha urumva byari bigo urumva hari ibintu bishika nyene imana iba yabiteguye ariko urumva na benshi byarababaye ko ari kurundi ruhande umuntu atakwihakanye akakwiyemeza urumva yuko singomba umugirire nabi sibyo none kandi urumva yuko nabana barabarera neza rasi yarayitanga neza n'igihe wari wagiye urumva yarasigaranye abana neza no mu muryango baramunezererega
ntaribi mu muryango.
Ni sawa?
Ni mwana mu bandi.
Nawe iwabo bakwita umukazana mwiza.
Yego ndu mwana nawe.
Umukazana nduvuga azimana bashitse.
Ne birashikuratsika baramukazi nabantu muva
mu. Oya nikabura twese hose kariho gusa uvuga muri rusangi.
Oya muri rusangi ubunaribi.
Eh. Yego. Kabisa. Reka dusubire ku nkuru yacu rero ati rero Jose muhari yabigenda neza cyo kurinda ruhande Jose. Arabavuga yuko ngo bafatwa nabi nabagabo bari hariya bakabafata no ku nguvu.
Hariya bakorera?
Eh. Muri Saudi.
Bari biravana n'ahantu bukorera. Yego kandi keshi murakunda no kubona ku ma telefone. Hari abantu bayi bakubagomba kwibakorera bacha bafata ama video. Yego.
Ariko ni sawa.
Kuko wawe cyangwa umwana mu nzu cyo mwitanga amanya mukamufata video atanabibona. Ikenshi ndazima kunda kubera ku matelefone bicana cyanako. Eh birashika ko nanje ntibyanshikiye jewe nanje nabonye ku matelefone sindumva umugenzi abimbwira. Ndebona ku matelefone ko babibyerekana nyene ngo bose kunukunuko. Yego.
Beshi bakavuga bati ngo impamvu ngo bakobwa cyangwa abamama bava muri Saudiya ngo bava hari abakijijwe ebana ngo babona makuba menshi cyane. Ngo mbese nayo uburozi barayabona
jana. Yari ari ishure. Nibagiye sikuvuga gusa muri Saudi ya ahantu hose ujya guhiga ubuzima harakubera
ngo muri Saudi ariko hararenze
rero muri Saudi hararenze
ngo ajya ngo nishure nishigwa nta gufite nta blog nta kwandika amenyo eh nta bwana bubo twaye hari
oya
eh ngo nivyuburozi ngo murakunze kubibona cyane
eh agacana ibintu tamenyeye
eh aho abavyari bimeze gute
je waho narimbaho nyene
aha
bari geze kugira ikibazo
aha
ico gihe twari abakozi babiri
aha
no mu Kenya
aha
Bosi abana biwavye ku ishuri bane babahungu nyine bakuze
n'abakobwa
bace bahura n'indi modoka bagira accident ariko barapfuye byose bavyagiriza twebwe n'uwo mukobwa kandi twagiye ngo kugirane bari mu Kenya ari batari babanye neza kugira ikintu ikuri nduru babishize kuri we yamwiyabiciye abana biwe bane kandi ari accident bagiriye mu barabara n'indi modoka bace barapfa yego
mba baragize accident mu barabara bari kumwe n'uwo mu Kenya
Oya twa twasigaye muhira ariko nta n'imisi biri yari heze
atukanye
bashwanye
hatafa abana bane biwe bose
yego nawe bahez bavuye mu kiyu hamaze nk'indwi zibiri bacha bamukora ku kazi
uwo mu Kenya nyene
yego bamujyana ku polisi atabizi urumva gunya bamwiyumvira bamujya yidoga umva ntihashaka no kumubona yamuca kimanda kidoga uwo mukecuru aramwangona ngo ashaka akamukura pampersi ari ari umuntu akwase abakwase n'umwana waha kwase abakwase
nuko nyene
ega kazi kabagaheza
urumva biragoye
cyane
numva muronga mwabikoreye
ewe yaronga wayakoreye samahiru itutora ngiye kwandura
kabisa
nayo mpamvu umuntu akubwiye ati nkorere iki kimukorere cyangwa ngo chorera ego gucorera byari byo cyangwa ngo ari mu mfuko w'isima
yeze
ngo gufasha n'umutima
gufasha n'umutima nevyo ariko kuri ndi ruhande mu yaronga mu byabagoye ni umuntu agusavye ni umuntu agusavye singombwa umuhe
jewe nta muntu ari muri Saudi cyangwa ari mu mahanga no kwati ambwiza ati nukuri ntayo ndamuhakanira Kanzi katagosha kunukura amezi atatane wayarungika mu Burundi agahera n'imigambo yarufise utayakoresha. Amarari yarowe misinzi kuna amezi.
Guys, ama kuri bya bindi nyene umwigeme canke umumama bayifuza. Byo byagenda gute babiguca muri contrat canke waravyigurira.
Biri bawifuza kwigurira. Biravana ari
umukozi. Kwatsiko yifuza byinshi amavuta ibiki.
Egwara kuguru twa tuvuta naho nyine ntubigire ngo kugura amavuta ngo ajya meze aguriye iki gikombotora udukamba mbiri ni gikamba mbiri kimwe wambara ukiyumva ati ni jewe cyane nyumba kubasha kugurira kanze uri yumva ni je nda yamba ya cyangwa undi muntu kubuje cyo kanje cyamba ari mu Burundi ntacyo kwamba nico kirato ntacyo kwamba
yego kabisa kese urumva yuko bagenda bahura n'ibigiye bitandukanye ariko urundi ruhande ino turaronka ama ibihuha byinshi bigiye bitandukanye ngo ngo ari byumba batabemera ko mujya gukoropa ariko usanga ngo kurufite igizu kinini arumva ariko urumva abantu bivana n'ukuntu aho umuntu wose yagenda araba sibyo none ga Jose ariko kuri ndi ruhande biba ari byo canke abari bubeshi gusa umuntu abagombye kubesha
abantu barasumbanye ni na babosi barasumbana si bose banganya inzu naka ngo afise inzu ngwingana ni yanaka oya nari are ni nkuko umvugiye ku mubosi afise inzu nini urayikoropa kuko nakazi kakujyanye ubu zi cyakujyanye mbagwe ku mubosi afise abana bakeya na mahigwe yawe yego si bose inzu nini ziriyo na ntoya ziriyo yego
Jose araje mu Burundi wibaza ko Jose akora iki mu buzima bwe busanzwe turazi ko ari umuririmbyi w'Imana arakorera Imana aragerageza guhayanisha cyane cyane gospel eh bega wibaza yuko Jose mu bindi binasanzwe akora atari kuririmba atari gukorera Imana nibiki
jewe nago ndamenye ikintu ndatangira gukora ko nashitse ngwara ariko ku ruhande rw'iwanje ndumva nze neza
uzodandaza azodandaza ibitse kumushorera gabasha imuzi wabyivuza kuva kera cyangwa n'ibyo ubona ko byo kuzana umusaruro n'ingoga
ariko jewe urya numbona uko naje nari kuriye mu buzima bubi kandi bwo kuronda ndandaza ibyema n'imyumbati
nibyo wasanzwe udandaza
ndatembereza mu gisagara
n'uko
nyene ko abanyabuzima
ahi Bujumbura cyangwa hariya
igihito kandi baradushorera cyane sino kwido
yego ivyema n'imyumbati
yego
ukiri muhira cyangwa waramaze kubana n'umugabo
ndi kumwe n'umugabo
wadandaza ivyema n'imyumbati warawaronse cigwa ndugu yangu pole sana uri strago nta mwana zo kuzanira uburof
urabumenyere
ariko joze kurundi ruhande je kenshi ndashaje umwana ashavuje mu vyeza wumva ngo je urazi buzima racyayimwe aho nawe ubucemwe kwanza wumva ikintu bugoye n'ubya ibyo waciyemwo urumva ko wakwifuriza umwana wako yo bicamo
oya ntabyo no mwifuriza yego kandi sinafise umwana wanje gusa nabandi yego nabandi ntabyo no bipfuriza
ego mu gusozera umuntu acyifuza kwemera ati mbega ivyo bikorwa bindi vyiwe tuzora tubihabwa mu kwezi mukuno kwezi kwa mbere tuzohabwa igikorwa gajeze ko tubona kigeruka kimaze kwameza abiri
ego uku kwezi ku 16 bitagoranye ya kabiri yasohoka ibona
ya kabiri kwa kabiri indirimbo ya kabiri
indirimbo ya kabiri ku itariki 16
hanyuma yindi ni
uko ubujyo nkiburamwe ariko nanyemerera mu cameraman kuca yingirira mazo yarondera ibyijako ariko naho no yaronka niyote ba nta misi misi doteba
urabona ko abantu bakwa byakira neza cyane gusumba
ariko arabyakira neza ariko cyane nabandi bagiye
ko baje ko aba ariko araraho kino kiganiro banza mugende murabe ko kandi musigo ko sabone sivyo none sabone bayigira rimwe ntibagira kabiri bafite ndako rimwe kajya kanuka rouge nugufize ko kabiri uvize ubyishye ufite ndako rimwe gusa kwa buhejeje sivyo none
ejo basabye aho bari bose wari we wese azakurikira kino kiganiro mucubahiro ciwe
ukomeze
kunshigikira nanze subscribe irakenewe ego yo bakoze cyane no guprataja akahereza nabandi ego ni nabyo byiza cyane gusumba
kabisa ego we watubwiye ivyo wize ivyo vyose ni vyo waciyemo ariko muri rusangi muri vyose uri kuraba muno munsi ni biki vyakwigishije
ico byanyigishije
vyose
dose
kubayo hariya no kugakuzanga
cyane cyane kubana neza n'abantu yego
kubana neza n'abantu
yego mukuru na mutu kamwuba yarampaye ikigwa cyane yego
kubana neza n'abantu kandi ngo kugira ngo bane neza n'abantu ngo bisaba
kwihangana
utihanganye bujya niho barana n'abantu neza
ibyo byose ni kubikora wihangana utihangana ntacyo ba
ariko Jose ari ibintu babigoye kwihangana
kwihangana biragoye ariko urabyishiramo
none umuntu azozana intambi agukatewe
oya ejo nabyo bari babyihanganye
oya umuntu azoza atwara umushinga nayo wawe uce wihangana
oya ndashaka kumuha ndashaka kwimubwira kabiri gatatu babumbwiye abyanse urumva
uzocukubita kajya kantu kagiye kumugora cyangwa uzocukubita umushinga
nayo ndamushikira nka mutu umushinga cyangwa nkashikira umushinga nayo basi tubijya bintu nibwo ngiyohera se byiza
nokuri kwimana
ugwaneza pana ucuguruka
oya mukumwubaha nk'umushinga nayo
kuko abangana kose uramwubaha
ego Jose ubuzima yabayemo depuis 2022 kadore muri 2020 gushika kuri no munsi bwo muri Saudi nubwo nga mu Burundi agarutse urumva nikindi gitabo yuguruye nindi chapitre nshasha yarabayemo ubuzima bwiwe urumva yuko vyamwigishije kubana neza n'abantu ubahe muto na mukuru nurabe ngo jendi beni ndakuze urya namusume imyaka ategezwa kunyuba no imbere yo kwanyuba hamenye yuko rije ntanguza kwanza kumenya kumwuba sivyo none Jose kandi nibyo tubitsiza kumenya kandi kuno kwihanga
tubashe nkuri utubashe kandi nabantu nibakuba tufate nka karoro je narashwana ben je
warashwana
je narashwana nkirumwana kandi sikuvuga nkirumwana ngiye hose nkiri mu Burundi ariko ubu mashaka kwesha mata tena je murabonye byandenze nibyo ngatubuga no panga sigara rivugana cenge bijya byabana bagwana ngace ndabijyamo ndabati mwebwe nyene murabi wanje muri bo nkabinziza munzu acha nugara prota bisige bakamenyana
ngo
je naramenye kubana neza n'abantu yego kujya tembera birigisha ibintu byinshi
waratawuye ikibano ko bigoye kuteza kwihangana
ndabati umwana ngo gende warashira nako
numbwire
ariko rero nk'ubu umwana wanje ngo nyumwana wana kanje njamu nyibikorwa ndiko ndakora beni wabuzura bigikorwa cyanje wumvise ko nagwanye nantuze ubyumve gute
n'ubwo
ati nta bya Jose nimubireke
ibyo byo gukizwa biye ni bya fake
ariko ubuntegerezwa kwicisha bugufi ego
kwicisha bugufi na cane cane na nivyo dukiye kumera tukagira umugambi mwiza n'icyo cyarakubwira ati iyo wihanganye ukicisha bugufi biba bisaba yuko ucusanga urukura bananiza nabantu sibyo none ejo
bananiza nabantu
eh kandi gusabira goye ariko nivyo dutegezwa gukora
biragoye ariko kabyihanganira
bene na Yesu aratubwi
aha nazi kushora guhura n'umuntu akakwigenza ko yaragufitiye inuze ya beef mwabura munza gutura n'umugere ucumura barumva umuntu ufwisha avunca mufatana ariko ufise kwihanganura murabo gazofumugira umuntu ujya muramaye umugere ariko cyangwa ati je ujya muramaye umugere wa muntu wanuma ntacho byavuye none yo garuka ariko mumaze gufatana mukagwana abantu bakabangurukanye be nari mwikosa cyangwa ntari mwikosa
ego nibuzima babaye ariko kuri nduruhande aba muri musangiye akazi hariya muri Saudiya abasanzwe bari ko barabamwe muri ubwo buzima n'ubu bakirimo bakibukora nigiki ubabwira message ubahaye na nigiki ubahanga kubahumuriza
akarero nk'abantu cyane cyane abadamu nkanje abigeme bari muri Saudi ikintu bahumuriza nibihangane cyane bakoresha kwihangana ntago tuzama tubabaye gihe cyose Imana ihindura amateka
yego
nibihangane bakore icyabajanye Imana yonye nta mwana w'umuntu azomuhindura amateka niwe azokoresha ingufu hama Imana nayo imwishire mu bikorwa byiwe yego
kabisa
numubwira ati rero naho mure kandi Yesu ari cyari ku ngoma
kabisa Yesu ari cyari ku ngoma bavyumve nibacika intege bandanye bakora neza cyane.
Bakore icyabajanye. Umva yarahejeje yitahira. Ateraheza nagume ku kazi kiwe.
Kabisa.
Ukorere arekane nabisi.
Yego. Kugira dukurikirane ibikorwa byawe ku bwinshi cyane. Igiki tubwira Jose.
Icyo ndababwira. Jewe mbaye nabashimira kwanza n'umuntu atarajya ko
kurabisha. Oyo umuntu siwe bareko narukigara
ko kuno mayatera gira subscribe. Ego abana haro mu mwanya akavuga ati ndasubira akacibaye.
Nagende kuri community asanga na partager link ya Josiane kuri community.
Ndi ishire ko ayabe umva ndamushimira cyane ari hose yubawe Imana impumezagirira. Ntabigira umunsi gusa ngo birabyo umunsi n'ibindi azo kwa meya bikurikira. Ego amera nabandi. Ico nico kintu mvaro basaba. Ego naco cankuye mu rugombo.
Uzanga ibujumbura.
Ko yabatari nakubwira turansanga muhira wasure ariko kubwa guca bugufi ndasaba yego Jesse ntegeka nasabye
kabisa
ndabisabira mu bugwa neza abikora bikuye ku mutima
yego na cyane cyane
Jose twaye abandi ba journalist atari wewe nyine bakakomeza
yego kubigukorera neza Jose twayeze byinshi cyane mu bibazo byose nakubaje ni kiye kibazo kimwe wiyuka
ikibazo ndibuka ibintu byinshi
kimwe
wambajije ubuzima naciyemo
hehe
nkiri mu Burundi cyane
muri Saudiya
yego
ah numva ubwo buzima bwa kugishikirwa kirekire cyane hamwe ubivuga numva kutobimara nane mu futa gerageje gucisha mu ncama kugira ngo abantu bavyumve ariko kuri ndu ruhande twibutsa abantu ko bajya kuri YouTube ya witwa gute
Joseline kubw'Imana subscribe comment nyamba ari kosa karivuga ati ni kosa ari byiza akavuga ati wagize byiza ari bibi ni bibi kuko ntihagira ntihaze nk'abantu mirongo iravuga ko ari bibi cyangwa bivamo
Oya nibo.
Uya none no kwari ibintu
bitatu. Satani yabarungika yafushe atifuza gukorera Imana.
Ndabisenge mu izina rya Yesu Satani naje kubateza ngo ni bandike kari bibi. Mwandike kari byize nezagira.
Amen amen. Kabisa. Twega byinshi twoheza gena kuri YouTube yiwe.
Ndashaka kuzosange muhira nanje uze kunda muto.
Tujye ubugari.
Yego.
Ntasigura. Tuzosigara ukirika tuzomusanga Joseline mu rugo kugira ngo dusangire. Hamba ndakubwira twaheze byinshi cyane Joseline gena ni Joseline kubw'Imana.
Yego kubw'Imana.
Kubw'Imana Joseline gena kuri YouTube nanditse ko kubwi Joseline kubw'Imana mugire subscribe Facebook rwa ikoresha zose
Facebook abwo uyu munsi urariyinkoreye
bisere
urariyinkoreye
yo okay TikTok usanzwe ukoresha ariko
eh
TikTok urayikoresha
TikTok byaranse ndandayifise
ariko byarafuye ariko kuri duruhande reka tuvuge YouTube gusa ni Joseline kubw'Imana kugira subscribe like share na nyinshi cyane kugira ngo ibikorwa byawe bashe kurabwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye n'icyo kigira mwebwe muri sanswe muri Saudiya urumva yuko mugenzi wanyu ubuzima abayimwe murabuzi kandi azi ko mufise urukundo mujumbikiye hamwe kandi cyane mufise mufise n'ubumwe murakoze no gushigikiranirana n'uwa mushaka yuko umuntu yavuye ino aja mu buzima bubi kuko burya aje ino abari mu ambasadere wanyu abari kwareka abantu yuko wamwagiye kurondera ubuzima kandi mukabuzana mu gihugu kugira ngo muteze imbere igihugu cyanyu rero ariko aritwara nabi dazi birababaza nani yakoze ivyiza ndazi muramushige nani umva rero ndabasaba yuko mumushigikira abashe gutera imbere abashe gutera step abashe gutera intambwe nyinshi zige tandukanye ndakubwira cyane ko nabe ni kuri mikobiane kabane sike professional tuzusubira na ugutaha bye bye